tugo tujya ruguru tugize ahantu akeneye yuko turi mu rugendo n'abasani n'abaririmbyi bose soit ni voyage ya baririmbyi n'aba journalistes turi kumwe turagiye ariko bavuga ati il faut que irya hotel ivyumba vyuzuye ivyumba vyuzuye ariko ati rero Lydia urazi kirya cyumba gisigaye ari kimwe kandi urabona ko izaka turara mu barabara cyangwa muri salo il faut que mujyamana byo ku
oya sinshobora kubikwemerera.
Hello, welcome. Yes, kuri gari vya Abuja Hit TV. As a class kuri my see behind the camera ninde DCK. Uno musi rero nkuko mubibona nkuko bisanzwe twaba twarondera ama news agezweho. Reka ndabibutse yuko kuri bose bifuza kugira icyo baterereye intererano kuri Facebook yanje ni Isaac Classic ES azibiri se hamo ureze ko na classic. Okay, good. Ham gira ajoute jesha na accepta hama tushe tuwa wagenzi tangu kuzo tuwa stwa ni bisanzwe. Uno musi rero muri Abuja Hit TV ndabazaniye akantu k'umutsatsi aha mubona ndi ahantu amazing mucharama hafi y'ihoteli raho Musagala Hotel. Oh my god, ati waje gukora iki ma hoteli Isaac isi wikese ntacyo nahaze nta chanzanye hino ariko hari umusista umwe bivugwa yuko uyu musista kwanza mu badada bazinze muri Abuja Flavor mbadada beza muri Abuja Flavor mbadada bari sexy muri Abuja Flavor mbadada navuga yuko ba baririmba bikashimwa mu karaoke ya Abuja Flavor arimwo ariko kandi tukatuva yuko haba ngo apangiwe nzuru mu tipe araho ari muri Abuja Flavor ni biru byinshi sana nifuza kumenya iwiwe uyu msista ninde ni Lydia. Okay, welcome jerashiti wabo na mutelefoni mukanya ambiye ati ntangora nawe karibu mwana wese abayiteguye tugende tumurawe tumuyagishe nkuko bisanzwe. CK welcome, follow me wa mgani wa Beni Shu, follow me. Kwashitsi ndiyumvije tukutwa ivyo tuza kumubaza ubwo buja hito sigaye bayitinya baje ngo tubaza ivyo tubaza ibibazo byinshi ariko nabimeme biragira icyo bibafasha cyane twihenze sa CK sa na na hanyena Musagara iri ngaha umudada wa hafi y'hoteli nda ahaba na odi CK cyangwa irabivumbuye ko tuje kubaraba amana cyo tubihe gyango no yuno ah izuba gibujumbura naje sugukara irizuba rigitaga bagita gutega CK irizuba bagita gute mu kirundi ngo aho baratanga kutuzanira imvubi bro ni ari mbono tufunguli awali bihebo awa tutaki odi chene abantu babanga hawa mugabo nori buyi kandi buye basi wa mugani wa none tubi stare kumbe hari huguruwe bosi bite welcome hari huguruwe man twagoze CK reka naguhe karibu odi Lydia ni sawa waiguru wa msimu kameraman. Okay, welcome, nice Lydia warugie
je warugie arahantu aringiye msaka mape
izo mapu zatuza kuzimenya mu kanya zaraba twicare ngaha nyine hanze
cyane ikibazo nta kanya nari mfite nari ngiye
okay ntacho warugiye ariko nari nabigusabye ko cyaha tuvugane kandi wabitwemereye twacerewe n'ivyo sorry ariko ni byiza ko duheze dutebe agatebe tukicara nk'iminota 2 3 tukavugana sivyo none galite mambo ayo sike kija chombo kibona gute imana ah mabugize izo ntebe ko urazishobora kuzishobora kuziterura ni ico kira twambaye ah ndagufashe Lydia Classic Lydia ni sawa
sawa
biragenda
lego
jere kamere kwanza itatu byose isiguri
oya nakin narakunze gusa i dessin cyandashira
wowe kuye
arabiye kuri Eva muri rimba rimba muri Amerika
na urura abarinje barimba muri Amerika we ni soka bese ni atare tworugiye he
arahantu naringiye dufise akazi kuri Sky rero ari ibintu dushaka kuvugana n'umumanager wawe
mushaka kuvugana n'umanager guys turaza kubimenya ibyo bintu bashaka kuvugana n'umanager ataraka banga mugi kuvuga niki ni diri ni like appointment yawe nawe inbox cyane
oya ni bitanye nakatsi ku muziki twashaka kuza turatangura kuvuza yo gahawe ke chaque dimanche na bayemera isani muri band ya Troubadour
mama we eba netai so je nshaka kumenya Lydia sina yambaro uzambaro uri muhira nka kapso rugiye kabisa ntangorane byari gute
eh nari ngiye cyane telefone mu taxi mena katabunwa
izi nyambaro za taxi urumva gaho ushaho amagara mu taxi mena mukinjira muri taxi mukagura
yego
ah wayo ni kwande
ni muhira iwacu
kwa papa na mama yanzu ngo wa mutipe yagwahire
oya
bango hari umwe mu ba star bo muri Buja Flavor ya gupanga inzo ahantu amazing place
wega ari muri ibyo muri Buja Flavor yoronka inzo aho umuntu sinibaza
no nshaka kuvuga yuko rata mahera bafise yo gupangira nkawe re
nshaka mahera bafise bro ndiye kuba tukakana jende muri Buja Flavor ko na gogwego ntago barashika
nice tushaka kumenya Lydia ninde numuririmbyi kazi numudanseuse numuki kun videos ni Lydia koko je ndakumenyera okay ku bantu bajya ku karaoke za plaza hehe n'ahandi gera plaza je sha kumenya ivyo usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose muri izi bibintu bitatu navuze
nsanzwe ndumuririza
muri bishika hajya urinba mu mago mu makaraoke cyangwa se na song kabisa wasohoye like studio video
ndirimba mu karaoke me ndiko ndasohora indirimbo z'iwanje hari indirimbo mfite kwa Master Land ndiko ntegura kwisoka na video cyo ndayirekura
indirimbo giye gusohora vuba cyane yitwa gute
hindukira
gute hindukira uzi kuvuga washaze kuvuga iki muri iyo ndirimbo
ahindukira de tuza muri urukundo nyene kwa story nk'uko twari twavanye
uracyari kumwe rero cyangwa nibyo mwarava
twaravanye bya vure
nice sike here has kwanza hasi Lydia nazi kintu ndagira na mbazi Lydia akashe niti kasigori kiwa bagita gute
ndakunda tu ndagakunda
ni argent argent koko uzi wakambaye ko kuguru kumwe na
kubera nkunda nini nambare kuguru ko
okay nice iyi mpuzu yawe kubera iki se pasura imbere itari nyuma he niyo fashion
niyo fashion abayi designinze nuko nyene bayigize design
impuzu yakozwe uku nyene kubwiwe cyangwa nawe ikuye mu isoko
ndimse abantu banyambika ndagira kuri Instagram nka barapostinga nkaraba nkaca numako bakaca banzanira
ziva hanze
nawe nyene mu Uganda
Jewa zimisi mwana mapicha ya watesa sana. Aje mafoto? Uye foto za kugira wigende gute. Ni business. Kukwana wano mifoto za mafoto kukwana business. Kuri wewe foto iwa wisiguriki.
Ya lo venshi mifoto za kukwana business menga mwurundi. Nivira shikaneza nyele. Nivizo ndi kushoka kukwana.
Aliku wifoto za kugira?
Nyele kubea nyele ngira mafoto mwenda tu.
kureki nabonye byose wabyambaye ariko nta mahereni wambaye kubera
amahereni sindayakunda cyane
yankire
sindayanga kandi ndayambara ariko biravana ari gene nimba nambara amahereni cyane sindayanga
nta sheneti wambaye kubera iki
sheneti ndayifise mena yihaye mama wanje abara yambara
sheneti imwe gute imwe
ipfa kwambara za sheneti usanga zingumbi 10 na aya ari sheneti nyine nziza ya
ibihumbi bingahe ibihumbi bingahe mama jana
ibihumbi mama jana nyine
anga
ari giye gusanga nambaye ya 300 ya 400
sheneti gute
eh
urero wari ufise imwe gute
eh afise
yindi rero vuba cyane tuzoyironso umubebe ara
umuki
umubebe ara
umubebe
wa mushiri wawe ara
yera
ga nawe mwahebanye amaze kuronka amakuru ko amaze kuronka uhundi
ndibaza yabizi
bibaza okay tushaka kumenya amazina yawe kuri social media zawe
nitwa Lydia Real
Lydia Real
yes
Really.
Yes.
Nyakuri. Lydia, real. Facebook right kore?
Ego.
Page changi account.
Account sinduku za page. Ubu nivyo ndimo kwa ndiko ntegura kugira. Kugira nuzenya page yanje kuri nuzenya kuri Facebook ijyanye n'ibyo kuririmba y'umuziki donc chaque byose ndabisorera rimwe na video ko abantu baze baramenya uyu tumukeneye tumurondera kuri page tumukeneye yitwa gutya bimeze gutya bimeze gutya nivyo ndiko ndategura
guys na menshi yuko Lydia akundana na mukuru wa Dogo A nivyo
ndayiku
ariko nivyo ni mu bebe wa nice kumbe nguratanga
njeze sinari nzi kubihiza
bitwa ni
yitwa Sadi
Sadi araririmba we
no avuza guitar solo
no arabizi kuririmba arifuza yo kujya muri monde yo kumenyekana cyane ariko
oya ega we ntacho bimubwiye ko nawe ngena asanzwe ari muri asanzwe ari mu muziki kandi na famiye yi urabizi yuko ari abantu b'umuziki nyene we kuri we ntanakimwe
ntatinya ko abahungu bo mu byongera karere kuko wambaye umuntu uhungu wese akuravye ateza gupanika
arabitinya ariko kubitinya gute
ama rero cyo gita gute rero ifu ko biheba Sad mubwire bana bihebe bashobora mugutwa we nutiye ko muheba je mbwire ibintu biri mukundira Sad abandi bahungu muri badafi
Nuno apfugisha kuri ndi kandi arafise urukundo rwa vre nyine
urukundo rwa vre wawe ni rumara rumeze gute ni uruhe urukundo rwa vre
nuko umuntu mama mubwizanya kuri atakuvanga nyine mugakundana ukamumenya nawe akakumenya ndo nkwibyo
bavuga ko umuhungu atabumbwa n'umukobwa umwe kuri wewe nibyo
eh kuri wewe ndazi ntashobora ntacaruka
Charu, Lucy.
Yego.
Kubere. Waramuhaye umuti, wamuhaye ibiki kugira wimera ati ntayo Charu.
Aya nashobora. Kandi ndo navyo tubireke tuvuga n'ibyo mu muziki ndabasabye.
Nice. Atarakabaga kubere. Dani urambaye isutsi. Ari isutsi wambaye kumera je mbona ibintu biri hejuru byonyine.
Nambara gato nyine nyine gusa ndakunda
gusa. Estetike nyine.
Ndakunda gusexisha.
Arakunda gusexisha. Kiro kiro ndini atari. So nice. Izo ndirimbo zawe urafise song. Ni zingahe nimwe gusa ni yo ushaka gusohora official.
Se indirimbo imwe ushaka gusohorana na clip. Afise iyi ndi ko ndategura ushaka gusohora kwa na ronse mu manager. Ashaka kubifasha mu.
Ah, uyo nawe ni.
Aba muri America.
Aba muri America yakuronse gute mwamenyanye.
Tukamenyanye bishe kuri DJ Fanny. Nawe nyambwira mpanye video uri kuririmba uri kuri stage ndamuha umuntu acara nshima avuga ati umuntu ushaka ndamufashe kugira agire aha ageze amarero cyabigenda uko niwe turiko turakorana muri iminsi nyamvu nakore ko ibintu mbere n'ibyitse
ariko rero manager benshi go buhanze barakunda kugira ingorane bashaka kungira mu bindi bintu kuri yo byo sivyo bibaza ko yoza ari ibintu byo eh
abdonzi
abizanye bishobigenda gute
bazovyimenyanira
ivyo ni byanyu inbox eh Lydia urafite papa nawe
eh
ngira mbara birabashimye
bari baramaze kwimenyera kubera niko meze niko nakuze
urundi bwanyu yambaro
ya tejenye
urwo kujya mu rusengero rya
haraheze igihe vraiment nka mezi atandatu atanu
amezi atandatu kubera
sinkunda kuronga umwanya sengera ngamuhira
ntabwo ndakoronga umwanya ngo asengera muhira si bibi yuko ndakubaza ni kibazo je nkunda kubaza benshi ariko nawe reka ndakubaza kuko kirafise abo gifasha kandi hari n'abandi batabizi hari ukondomu z'abakobwa uruzi ko rwesha
oya
kubera
ntonzi
azuzi zirabibona Nazarabona eske wowe kuri turaho kuri umwanya uramaze kuzibona ariko izaba hungura azizi uremera umuhungu akoresha ibyo bintu
kwikingira ubuzima ni ndabyemera
kwikingira urabyemera mbe Lydia aherwa kwipimisha sidegia
mu kwa gatatu namba tari mu kwa kabiri
bamwe bari ko baravuga ati Lydia aje gusubira Ashley Diva nivyo kuma sexy kuri song ku wiki
aya genzo nzoza ndi Lydia ukwanje nini apana kuvuga ngo ngo aje gusubirira uyu aje no ya
okay ntacho nice duhe ko akapela gato kundirimbo yiwawe ugiye gusohora vuba cyane cyanke kugera tugira twemeze ati nivyo Lydia tumwakira ubwo ngati ko turategwa karere k'abarundi kukwakira n'abafan
baby when you want gonna quit charging penzi honey please rudy home la zizi without you my life gotta flying I'll we never win this game without you.
Nice. Umbwira umuririmbyi umwe wifuza kuzokorana nawe song ati genda nukuri ndamuronse byano ba byongwa neza.
Aha mu Burundi. Fizo.
Wenye.
Yego.
Abandi kubera kwiyumvira Fizo fast.
Fizo n'umuntu azi umuziki cyane. Kandi ndamukunda ndamufanze wiwe.
Hari umufanze wiwe. Nkubishitse ukajya muri Bantu Boy. Okay? Good? Turi kumwe? Ugiye muri Bantu Boy. Mu ijoro muri komura recording. Muri Bantu Boy hari studio. Mu komura recording mu ijoro saa cyenda ijoro. Barakubise amasase menshi. Cyangwa imvura iraguye ari nyinshi cyane. Ariko bibwira ati ifu kugyama ngaho ruhuke. Biba birakunda.
Noneno kwemera ko mpfa birakunda ye
so nice ati rero ariko rero kugyama ngaho muri studio byo gutera imbeho ifu kije kuruhuka hariya mu cyumba hariyo double j ifu kije kuruhuka gato nawe kugira buce
oya
kubera
nura rahaya ya muri studio aganye tukaraza ubwo tumwamvura mbwa tumva hakeneye ko tubase twaranje ibi tukaranje
ariko harakanye Lydia harakanye kandi ku muteka n'umukobwa ngwe rumeze ntibikwemere yuko guma hagira
oya
okay nice ntangora ndamaze gushika Lydia ukagema n'umuhungu jero ryose
oya
ndamaze gushika koga n'umuhungu muri duje
wewe tukubara ntarakura ndacyari umwana
uracyari umwana simyaka ingana
10
My goodness. Oh yeah, like a black god. Chumi.
Chumi. Amukoga ivuga imyaka.
Very.
Mandero kirundi na amukoga ivuga imyaka.
Eh irero ni ndero kirundi ha wambaye mu ndero kirundi. Aha uri kuje mu ndero kirundi.
Nimwe bimwe tubabikurikiza ibindi nawe tukaje tubyihuta.
Ngira ibintu biri mu ndero y'ikirundi utokora. Nawe bigenda. Ubyo mina gute?
biri mu ndero y'ikirundi
ariko utokora ati nivyo biri mu ndero y'ikirundi ariko ntavyo noko
kugwebereza kwambara ngo impuzu nkundaje kandi hari ya epfo ngo ngumbare ajye ntavyo nokora pura
kugwebereza bisigura
kwambara nyine ibihuzu bigira kubirenge nyine hari ya
ngweki wo wikundira like
eh niba ntambaye gucya mba ntumwe ndagwanya
nibirashika ugaca hano mapavura hazi harya habarinda ya ukarengana kuri ya ma style yawe gashora mu nzira gwa gari ati sister ugurisha ko
oya just shaka kurengana no ha
shaka kurenga okay muri gera plus uhora uja mu disco muri disco umuntu azati sister sorry twashaka kujya ku ruhu
umva sinzi kumaze kujya yo hajya jewe mpije kuririmba champagne taxi nasha nta singuma no mu madisco biki nibiki kandi mu kuririmba kwanje mba mfizano ni cyane ngenda hicara nkaguma urumva
Lydia kubita ibiyeri bingahe uri ko nkuru kura sorora muri mu bagenzi ushora kunywa ibiyeri bingahe
ndaye na biyeri
tuboki nk natunga
tubiri
okay Lydia birashika nyine uga
oya
smoking no ikora
bamvuka shobo
ngira ingeso vyanse kuyiheba ati je ingeso nkuri vyaranse ko ndayiheba kabisa
ingeso zanje zose ni nziza
ah ingeso yaza biko abavyeyi badakunda ngo ati je vyaranse ko mpeba vema abavyeyi bambabari
ta abavyeyi banje byose barabikunda nukuri nta kintu nakimengira badakunda
nizyo
eh
okay nice turi kubwira Lydia Lydia numwe mu bakobwa ariko Lydia umuntu agukeneye ubu mu Queen Video birakunda wa mugani wawe nta mahera yose yo kugu
kuri ubu ntibikunda ngo sinshobora yamee ikunda amaze kubigira na ndamaze kujya muri clip ya Hanicho
yitwa gute
kandi nibagi hari indirimbo yiwe yaririmbye cyagihe acava muri Tribeca sinzi yes ndayibuka neza
okay nice ukoze clip uri muri clip eh by the way uri muri clip director akubwira ati 4K iyo look yawe ihinduka wambare slip na suti gusa iwe wowe ubikora
I've the shark and all before. Get a clip in the net.
Go into the moons, yagging down, show up, get a tea. I am soaking me, saying the Zamba, the Changi, at it now, Mogmanga, and I
should be quiet. We have a ticket of soak
around the week. Ticket of soak. Now, I suck to Yimyaka, Yakaya, Woman, the Rokirin Kazira, Kumkoga, Vugimyak. Ariko, to give Simyaka Chum. Yumyaka Chumi, who must go to Tingana Hungwanga. Tarakawa.
Ni benshi?
Nse kuri bangahe? Nka 30, 40.
Nka jesho kwaruwa. Ni benshi cyane.
Abahungu maze kudatingana muri benshi cyane. Nka bangahe? Kwestima nabyo birafashe.
Nka batanu.
Aho ni benshi cyane. Yavuze benshi cyane. Yari kwari na 40.
Oya ni nka batanu gucyo.
None uwa mbere mwahebanye iki? Mwapfuye?
Separation et toi la séparation que ça
je te dis je hanze unta je
oui unta kuma ngaha je bica biheruko
okay nice je uko ndavyibaza sinzi uko nawe ariko vyibaza ati byashoboka yuko birashoboka yuko uwo utari suki
oya je ndi suki
ah Lydia
ego
Lydia sugiye kwemera ko amushira kanga Eh, ugiye naho muri abikorana?
Nde.
Wa mutipe.
Aya. Tubari ndiri.
Aba ex bawe bose babigusabye ho rushuba.
Niyo mpamvu reto tuja duhebana.
Ne. Ah, impamvu nyamukuru ni?
Ne. Niyo mpamvu.
Lydia.
Ikuri.
Ngo. Mega sindabyemeye ko.
Ushaka kubyemere. Nibyo.
He Lydia ngo ni sugi abarondera abahungu abakoga bisugi barahari Lydia ngo Lydia umuhungu agukeneye yuko mudetinga nawe ufisi wawe ariko mugira wa kabiri birakunda
oya
kuberi
kubera ndamukunda
none none ngiye wawe urazi ibyo arimo Lydia
ndabizi nk'ubu ndazi kwa ryame sinshobora
Okay, nice. Ntangorane. Je ndagira ndaguhe trophy imwe. Ndaguhe agashimwe kamwe. Ukahe umukobwa umwe mu bakobwa babiri gira mvuge babuja flavor. Okay, nice. Turi kumwe. Okay, nice. Je shaka kumuha ndaguha trophy shaka uyimpere hagati ya Natasha hamwe na Shani Queen. Umwe azi kuririmba kuruta ubundi muri ababiri shaka umuherezo umwe wewe uzi ati muri ababiri barazi umwe arazi kuririmba je giranda mu hagashingo kumenya kuririmba kuruta ubundi ugahana
na wewe uri kuramba duce kibazo ndibaza urabizi ko Shani Queen azi kuririmba gusumba Natasha gusa uburyo ni bwo usanga umugora ataranuka management mufata neza nawe ubundi Shani Queen no muririmbye
Shani Queen agashimira ko shaka atakana Shani Queen kuri wewe
yego
okay nice turiko tujya ruguru tugize ahantu akeneye yuko turi mu rugendo n'abasani n'abaririmbyi bose soit ni voyage ya baririmbyi n'aba journalist turi kumwe turagiye ariko bavuga ati il faut que irya hotel ivyumba vyuzuye ivyumba vyuzuye ariko ati rero Lydia urazi kirya cyumba gisigaye ari kimwe kandi urabona ko izaka turara mu ibarabara cyangwa muri salle il faut que muryamana vyoko ati jewe ati ifu kugiyamana n'urya musore mujyamana mu cyumba kugira uwo binyemerera ariko jewe nyanki
kuya si shaka kubikwemerera
eri jewe kubinyima
umwe yirara mu modoka undi akarara muri shamba
oya niri kuda modoka imbeho icitwica ifu ke bamfata tuje mu cyumba twese
oya
nutinyi
nana kimwe ntinya ariko imba isugi ya mitinya misi yose
sike waravyemeye ko ari isugi Weki, amiti. Ururati.
Weki.
Batinya baho.
Yo ha.
Batinyiri. Baragya?
Baragyana nyene. Baragyana.
Una urutinya ko bakunye.
Mhm. Ushobora.
Okay nice. Indirimbo yotirindire gya.
Mu kwezi kuwuta niyo nzutangura gushutinga video ndiko mvugana na Andre. Amaye programme yose ngende meze. Ee cha tutangura gukora.
Okay, bimwe mu bice bizoja muri yo ndirimbo bitamenyerewe kuzina ndirimbo ubaza kuzoshiramo nibi. Ikintu uzokora muri yo ndirimbo ati abantu nibabimenyere n'ukuri. I clip yanjye zo bifise itandukaniro ku bandi baririmbyi kazi bose tumaze kubona nga ariko wewe indirimbo zo berimo akantu gashasha katamenyerewe naka.
Oya je ibyo ntavyo ndagira kwiyumvira n'ukuri. Icyo kibazo kirahanga.
Icyo kibazo gakora. Ok, urakoresha telefone?
Eh.
Telefone urimo mode pass?
Oya.
Ok, ntacyo urashaka kwitwere?
Eh, iri mu nzira ariko.
Reka tuzane telefone yawe. Reka tuzane telefone yawe. Ndafite akantu ngenda. Irimo mode pass?
Oya.
Ah, kubera iki? Abandi barakunda gushyira mu mode pass muri telefone yawe.
Je ntabwo nzi gushyira mu mode pass.
Biyemera sana.
Kandi jewe mva nta bintu byataye babiri mu telefone yawe.
Sugize amazi yemera ntango.
N'umushiri wanjye arayitora uko ashatse ko avuga ati umukobwa nta kibazo
none umushiri wawe agusabye agize ibyo agusabye ukabimwankira ngo dawe sinabyo ashaka numva ko ashaguheba nyine nk'aba
nashobora kumbwira ko arazi kunsura
okay nice so jeri kiyago cyacu tugisozere kuri agapela ashaka kwanza umpe agapela gato amashyo cyenda kubaza ibibazo bibiri bya nyuma twugare kiyago cyacu Eh, nabuje inzara, izi nzara ni gwawe cyangwa na mabandikano nizo banditse.
Ni bandikano.
Ni bandikano. Mbese zitwara amafaranga ngana gute zino nzara?
15 me.
Ah okay, bimaze gushika muri boite ugatambana n'umuhungu atari umushiriwa.
Eh. Kusa singa ndakujyayo.
Ah, mutambye bikanka n'icyo mufashe.
Oh yeah.
Okay nice umushiri waraje ati bebe je ndagwa mu gongo kandi utamfashije ndariska kuba ingumba ifo kiri ufasha ntubimvuga ati giri cyo ufashije kuko utamfashije docteur ambiye ko shamba ingumba
kuko yo bingumba none mba
ntaho ni ba
ni ba mbere yo hiki
cyawe mera nyine busugi buhebe nako
eh
bro wumvise imitwe naguhaye nta byonzi so yo telefone yigeze he bakuzana telefone je hari kintu ndabe kuri screen ya telefone yawe hari ko ifoto ya
foto yo wanje
kubera iki atari Amafuta wisiga yitwa gute?
Amafuta nisiga. Ah, mu kumunja mu buzima bw'umuntu ya aza mbazi ibindi bibazo nyine.
Ntacyo, uramaze kwisiga mu korogo?
Oya. Ariko ndayikunda.
Urayikunda?
Mhm.
Ikundira iki?
Kubera umuntu acyatagata nyine akaba inzobe nyinshi. Vuba nanjye ndatangura kwikoroga.
Nice. Iyi telefone ni Samsung, ni Samsung bwoko bwo.
S7 Edge.
Ah, ikintu uheruka guhabwa n'umuhungu kizimbye cyari gihe.
Kizimbye ni telefone.
Ah, niyo yaguhaye.
Mhm.
Yari kugurira anga.
Setso.
Kubera kiri kubera kiri ata foto yiwe iri kono.
Kubera kiri nshasha ntazi. Kandi ndamanda mushira ko gusubuna byaguye nyine nabisanga ariko cewe.
Bisatsi yawe kuri umunya hari iki?
Statue yanje ariko
tra yana majambo wanditse ko
majambo nanditse gusa ariko tu
mm reka turabe sike ndabire ngaha ibintu uwe ni wewe uje ni wewe
uyu
hari
nari muri Gera Plaza mu repetition anaho twari muri tournage na Bashan Queen
tournage
ya clip y'umukobwa aririmba yitwa Mihai Kami ngo
ah mze baba uranjyanye ibintu. Okay, nice, good sana uri kuno mwishimiye
ne cyane.
Okay, ndikuba ari umuboga cyangwa kubera ari mu
we apa ni byo cyese undi umuntu umuboga
ukunda abahungu bameze gute sawa tujeze kwanza uyo ariko umuhungu ari favorite bavuga ati ugenda ashaka kumwishira no muri clip y'umwe.
Umuhungu ameze gute? Byose sinkunda utungu twonze.
Utungu twonze iwawe tuba tumeze gute? Utwankiri?
Utungu twonze. Urabona nk'iyo utaye isawa, nk'iyo iwawe isawa. Pana nyine usanga karonze ni tugufa gusa ya.
Agakibu.
Sindadukunda. Utuga ngo tumanike.
Siguya.
Aya, jye ngo umuhungu yere akwiye nyine.
Agaze neza nyine.
Nabamubwiye mu ibara barashaka kugwanira. Bakubise akaba ari capable yo kugwana.
Nice, tari kumwe na Lydia. Lydia akajambo urazi kirundi?
Eh.
Be telefone haje bayita gute mu kirundi? Imeshe.
Nabyanze.
Narazi kirundi gute?
Nuko tubyita imeshe tukavyita telefone, mba telefone.
Dusozere ikiyago cya nyuma. Akantu abahungu benshi bagukundira ati sister. So wow. Kuri wewe kenshi ndagarukana igiki?
Puriti.
Eh?
Ama puriti yanje tu.
Wiki! Puriti ni?
Amabere.
Amabere ya? Ukunda kuyashyira he?
Oya.
Benshi nibyo bagukundira. So wa.
Eh.
Jeta kugira ikintu.
Eh.
Oya, tuzokivuta, tuzokivugana nyuma ya kamera. So nice. Jewe reka ndagushimire sana, twayaze neza. Hari ikibazo nakubagiye kira ku jene.
Mhm.
Kudira.
No ya.
Reka jende re song yawe zo zagyari wanse kubitubwira ati ntavyo uramenya ariko nibaze kuzuba ari ndirimbo isane.
Eh,
zwani. Sane YouTube.
Oya, dose remba nibyo nshaka kugirira rimwe. Niryo zina nakubariye niryo twako turabipanga cyane na Masterland, ugati ni ugura channel yawe nuko nuko dushaka ko witwa gutya ibintu nk'ibyo.
Abakoga muri game bararibwa sana. We makini.
Nje nibyo nibyo ukunda kubera ndayibaye mu gihe kirekire.
We nibyo ukunda. Imana ishimwe kwa kiri nisugi hoho uwo kwegera ni Koffi Ory. Je no.
Eh.
So boto.
Kwesas enu kwese mu tiki.
Nice. So, kwari kumwe na Lydia umwe mu bakobwa avuga ati aje gore kugwana n'abandi bakobwa babaririmbyi muri industry ya Buja Flavor. CK ndagushimire sana. Okay, ariko ndabashimire mwese mu kurikirana kino cyago cyacu babwirwa kuri subscribe kuri channel ya Buja Hits.
Tukashaka no ndabwira gute.
Babwira ati gira subscribe kuri channel ya Buja Hits.
Gira subscribe kuri channel ya Buja Hits.
Birashobora kupostinga photo ya itaracha muri za options zanyu za zo ku makeup wa za beauty nizi.
Oya singenze.
tuzo konta kuhichi shari.
Haha.
Muna kubonye, akabona kuma foto, akabona nonga, akasanga.
Oya si nigzajira kubujo umunambo ya shwa kutamenya liku ndabigira, nao nubigu hakanja liku nao.
Na foto, na posting utahu rajisiga moika?
Narisiga, mandati post.
Nice, five. Bizuri kizaza.
Si merci beaucoup.
Okay. Twari kubiri na Lydia mwumvise ibintu byo byinshi ati kimwe usaje nakuyemo ati hari ndirimbo yiwe shasha aje ariko Lydia ugira ko ntaduha kandi karirimbo vrema turi imbere ga.
Akandi karirimbo katari mu
ego. Karimbo kunda sana kuririmba mu karaoke.
Eh.
Kandi ukaririmbye abantu bonaka bisa ko bagakunda sana. Wow.
Ndirimbo nyinshi umbwiye gushaka ndanazibagira
ntacu kora kuyije mu mutwe ningo
yije stay your way. But I know I think of you every step of the way.
Nice. Ah, urareze sana. None akarimo ku Burundi uririmba kweri. Je ruze. Oi oi oi. Nana kimwe namenye. Turimbira akaba rudiva makabarundi nawe kamwe ba.
Kabarundi.
Kari ko kuboza ubwatsi baze mutwa fizo kuko nawe wemera sana.
Yo warusukunda kukumbura. Yo warusukunda kwiyumvira. Buri sa buri segonde. Eka namusiwe jana. Navuze izina ryawe. Nabe nakaga foto kawe.
Kano karirimbo ndakabatuye mwese mukunda Abuja Hit TV. So merci beaucoup.
Ego merci namwe.
Nice. Gira subscribe, like na share. Shira komentira we ngaho tubwira tikiyago cyari kimeze gute, cyari umunoni cyanki cyara since. Bira gushira komentari y'ivyo ushaka n'uburenganzira bwawe. As a classic crime I see behind camera rin. CK utibagira kunkurikira cyangwa kuri following kuri Facebook ni Isaac ES Azibiri. Ama se classic horizako hamushuza wajute jewe shana accepta chetuki ya gira tere story. Loki nene. Ciao, unaga uhane. Jena lida turi gire, tulagie muri karaoke. Tulagie muri apu. Dago heri keze mabu. Jan, tena kawa.
Ea, nakawa. Nga yusha kumbe kashara kanje ngie kupatani.
Nga gie kashara. Be haji horo kuranga.
Oya, umushara umu unu nibanga. Nibanga, sisho wala kufuga mahera.
Bigger man, guy.
I remember my name is La Boss.
Nice. Bye.